kamilika, kwa kika umekamilika. Bila wewe maisha matupu, hayana thamani unajua. Bila wewe maisha matupu, hayana thamani unajua. Need you girl, I love you girl, oh. Nataka nishi tu nawe, nikuonyeshe how much I care for you.
Loving, we're not loving. You're my queen, I love you.